My response to Yodeling woman. Yole, 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 yole. Should I go slower?